Event imeanza, watu wajitegemea, ingekuwa kubwa hivi.
I'm moving mathematically like abacus. Anytime I'ma take you to war.